be a man penin some no, ye this one.
School sinibia ene de UTV ye bo anai ekwoshe senye enyema eko wohono ebi eye basic schools ana secondary schools. Fadama cluster of schools ye bo anai eko ho. Accra girls secondary school so ye koho. Accra high school ana chemota secondary school so ye bo anai kura hwa. Ye hunse enei emufranu bibrena anko suku. Ye bo mwanden senki enim penifo wadede suku ya nobetu chinkomo. Nansu ye bo mo pun boy boy ya anko anko si aga. Ye hunse esunyafu ni binso asesa omo top box ni omo baksa edifri suku mho akofi. Adekyerɛ ne adesua ankɔ so papa gye sɛ form 3 foɔ a ɛnkyɛ biara ɔbɛkɔ akɔtwerɛ BEC yi no ɔmopɛ ana nakyerɛkyerɛfoɔ ama ɔmane akum ɔmo ho a na wɔkyerɛ ɔmo adeɛ classrooms ahorow a yɛbowura mu no yɛhu sɛ ne mu deda hɔ sɛ ɛhwehwee a sukuuni biara ɛnte hɔ yɛbɔ anan ɛkɔ akyemɔta prayer camp na wɔbrɛ yɛduruu hɔ no mpanifoɔ wɔda ano ampɛ sɛ wɔne yɛbɛkasa na mmom hwerɛma wɔbɔgu yasom ɛne sɛ ɛnam ɛnsɛm bi a Ghana mampani na na adodankɔ akufoɔ ado ɔde bɛto dwa nwerɛ yi no ɛnam so wɔto prayer camp nom wɔn pɛsɛ obi biara ɛbɔbɔ anan aba hɔ aba bɛbɔ mpayɛ wɔkyerɛ coronavirus yare no ɔmɛ yɛ nyina yɛbɔ abɔso a yɛpɛsɛ yɛtu aseɛ head of unit supervision and management of teaching and learning ɛdema ɔkankoe education directorate ɛyɛ ɔra frederick gerard mensa yɛbɔ pini ɔne ghanafoɔ bi yɛnom twetwe nkɔmmɔ na sei ana wɔn so ɛde to dwa
ɛte sɛ schools are to close down because of coronavirus no but then form 3 is for some school nti me baran because say one whether the other children are in school or they are resting as the president said na two to see whether the form 3 are busy studying so nti me be no abaka 3 ha no they are studying then me nyo makasa ma show mun kran say me mo mma coronavirus care no and show mu mo mun nyen kran say no o mu suade nti me ba ya is I'm on my monitoring.
Yes, yeah, schools no are close down no. Em say ni kasemu no. O ka say some of the schools no. O mun hwe na e bi na so ba mu fa ne ba ba ye no. O mun hwe pe kwa mbi so a o mbeti me na e bi am beti me distance learning. Enti say no, me hu say ni kwa bi ko bi a o ma mafo ba chenku say en kan ka schools. Schools there say bi sa ba betu as a Ghanaian sir. School there enu ye very very serious pa. Very soon, see, when playing the Wakano, me Faso.
School, I know. My WhatsApp group be WhatsApp group, in tea. I'm moving to Musa early this morning. Obi, I'm a funny word, then coffee. In tea, I have